Oh yeah, yeah. Mm-hmm. Oh baby, come on. You remind machungu niliopitia kwake. Mibaya mapenzi sio mahala pake. Hizo vikuku na makope kama yeah. Usini video call please, I swear you look like her. I wish kama ungekuwa ujafanana nae. Sitaki kumiss mi mana mwisho hakuwa mzuri nae. I wish kama ungekuwa ujafanana nae. Sitaki kumiss mi mana sina mpango nae. Mwenzi alinikomesha aliponikoleza. Ghafla kanitonesha tokomeza singi move forever. Sometimes I don't believe nilimpenda. Sometimes I don't believe alikwenda. Sometimes I don't believe nilimpenda. Sometimes I don't believe nilimpenda. Umefanana naye sura mwendo dimples. Umefanana naye sura mwendo kuongea. Umefanana naye sura mwendo dimples. Umefanana naye sura mwendo we. Sifa zote umetimiza, wanipendeza. Uko nyuma nilipoteza. Malipo ya kumbembeleza, ilikuwa gereza. Vitamu na kumdekeza, kanipoteza. Siwezi kurudisha siku nyuma. Bana, ndoto zetu nyingi zilizima. At least ungekuwa white, ungekuwa black. Alisha ni first, ni post, na ni mtag. Wongo kizidi mapenzi ukweli wake. Alikubali walafi chini ya laki na walilala nae. I wish kama ungekuwa ujafanana nae. Sitaki kumiss mi mana mwisho haukuwa mzuri nae. I wish kama ungekuwa ujafanana nae. Sitaki kumiss mi mana sina mpango nae. Mwenzi alinikomesha alivyo nikoreza. Ghafla kanitonesha tokomeza singi move forever. Sometimes I don't believe nilimpenda. Sometimes I don't believe alinipenda. Sometimes I don't believe nilimpenda. Sometimes I don't believe alinipenda. Umefanana naye sura mwendo kuongea. Umefanana naye sura mwendo dimples. Umefanana naye sura mwendo we. Siwezi kurudisha siku nyuma. Hapana.